Tolozani boko noma mkhulu. Noma gqo hlangene ngaye kanti nawo phakathi kwakunduze amshaya. Kanti bese shaya eqala intombi yayibulisa yamqoma ikhuza athi mntasekhaya. Ankhokulonto mna ndiyakubulisa. Amadoda nabafazi bakhala igazi ngenxa yomona. Umkhulu Mahlebo, madoda namhlanje ke ndizikhathalele ndidiniwe. Umkhulu Mahlebo, umkhulu Tshawe, uza netopic very interesting and then ndiyazi ukuthi abaninzi bayilangazelele futhi abaninzi bafuna ukuyazi ukuthi ithini ihamba njani. Namhlanje ndiza nesilwane versus spirit. Indoni umehluko phakathi kwesilwane naphakathi kwespirit. Isilwane sisebenza njani? Ispirit sisebenza njani? Alright. Okokuqala ndithanda ukubonga inkxaso kuni bathandi beDr. Chawe TV. Le channel angeyo yam yeyenu. Niyayixhasa, nime nayo, niyakhula, niyasifaka ingcebiso, futhi sihloniphene, sibambene ngenhlonipho. Kweke futhi ndiyabonga, ndiyabulela ebantwini abangena begxalathelana begaleleka kwamkhulu Tshawe, kwamkhulu Mahlebo. Futhi ndibulela ebantwini ababuyisa i-positive response kumkhulu okanye i-feedback e-positive kumkhulu Tshawe, bengcazelo etyebileyo besithi mkhulu, hayi kudala sihamba zange sayibona inyanga efana nalena. Akutsho mna, kutsho bona abantu. Ndiyabulela kakhulu. Ndiyabulela ebantwini bathi mkhulu imisebenzi yakho siyibona. Mkhulu ndize kwakho kwatsho kwacaca into yokuba ndiphethwe inyanga ngoba ndithe xa ndiphuma kwakho kwenzeka u-A B no C. Ndiyabulela kwaba bantu abo. Nani nina bantu asebesuka kwamkhulu Tshawe mhlawumbi kusathuleyo kungekenzeki into, umkhulu Tshawe yanithembisa. Amandla wogogo nabomkhulu, amandla wezinyanya zasekhaya, amandla wentombi endala, intombi yamanzi, salukazi sihle, salukazi simhlophe singaguki, intombi endala kodwa incinci ayisoze yaniphoxa, asoze izinto zingenzeki, yanithembisa umkhulu Mahlebo. Le nto endiza nayo ithi intoni isilwane, intoni ispirit. Isilwane okokuqala, xa kuthethwa ngesilwane sithetha ukusuka enyokeni, intlwathi. Sisilwane intlwathi because intlwathi it's in a physical form, inomzimba wayo. Ndithetha ngesilwane. Isilwane sisilwane esinomzimba waso. It can be inja, it can be intlwathi, it can be inkomo, sisilwane eso. Sithetha ke ngoku ngezilwane zakwamfihlo, ngezilwane zobunyangi, ngezilwane zokuthakatha, ngezilwane zokwenza imisebenzi emihle, ngezilwane zabathandazi, we understand. Sithetha ngezilwane zasebubini nasebuhleni, sagxina esilwaneni. Xa sithetha ngesilwane sasakwamfihlo, one, sithetha ngenyoka intlwathi. Sithethe ngenyoka icobra. Icobra ngeliphimbi ngokwasekhaya andilazi ke kwabanye amagama. Kodwa liphimbi lanyoka iye iphakame ivule intamo, we understand, uyayiqonda ke. Kuye kushiyane ke into yokuba le nyoka iyinyoka ntloboni ngoba ezakwamfihlo inentloko enye okuyoma kwintloko eziyi-8 endizaziyo, endingayaziyo ke anto ezothetha ngayo, ndithetha ngento endiyaziyo. Isuka kwentloko enye okuyoma kwenentloko eziyi-8 ezakwamfihlo, sisilwane eso. Number 2, kuthethwe xa kuthethwa ngesilwane utikoloshe. Utikoloshe owakhiwayo okanye utikoloshe lo ovele oyindalo onqabileyo kakhulu othi ukuze umfumane kumele ube nobuchule okanye ube nobuqi ubutsukuthile bukwazi ukumthiya. Uqale xa ungumntu owaziyo, uqale umbone apha ngohamba uTikoloshe, uyafika apho uTikoloshe, ube nendlela thizeni yakho enobutsokotha bobuqi bakho, uhambe uyomthiya utsho umbambe. Yeva, sisilwane eso. Kube khona isilwane ozenzela sona wena ngomntakwenu, ngomntanakho, ngomamakho, ngomnye umntu omkhovu. Sisilwane eso. Isilwane yintoni? Yinto enomzimba wayo oyisebenzisayo. Wena mntu wakwamfihlo, wena nyange, wena mthandazi, wena zomabhizinisi, wena politician, wena president, wena mculi, wena gqwetha, wena mantyi, wena taxi driver, wena nje anything ekwaziyo uba nesibindi sokwazi ukusebenzisa isilwane, amandla wakwamfihlo. Isilwane ke yinto enomzimba wayo esikwazi ukuyithuma siyisebenzise ngendlela esiyisebenzisa ngayo ngendlela ezahlukileyo. Sisebenza njani isilwane? Isilwane sisebenza njengam nawe. Yabona Mose, ukuze ukwazi ukuphila kufuneka uvuke uhambe ufuna umsebenzi, umaintain ulife wakho, uhambe ufuna umsebenzi usebenze, then ukwazi ukuthengela abantwana bakho ukutya. Isilwane sona xa sisebenza na okanye usitheyimile ukusitheyima ke kusithiya ukwazi ukusithwebula ingqondo sisebenzele wena. The only thing osenzela yona isilwane uyasifida. One, usifida njani? Uyasiphakela, usipha ukudla. Xa usipha ukudla isilwane ushiyana ukuthi sidla ntoni isilwane? Sona in return sikwenzela nento uyicelayo kuso ngoba kumele sidlile. Usitrita njengomntana mos okanye njengenja yakho, ufuye inja ekhaya, inja uyayondla everyday, right? But ke ngoku sona isilwane sikwenzela sikhuthele, sisazi ukuthi xa ndivele osebenza ndizofika ndiphakelwe. And siyazi ukuthi xa ndenze kangcono kuba khona ne-extras phakutyeni kwam, izinto ezithile ezimnandi ezibone unewana ekungezizo ezendizitya every day. You understand? That's how this one is sebenza ngakhona. Yeva. Now sibuye ispirit. Ntoni ispirit? Ispirit ngamandla wakwamoya angenamzimba, anomzimba wakwamoya. Asebenza njani? Okanye maniphinde ndicacise lo mzimba wakwamoya. Umzimba wakwamoya uyabona mos xa ngabe ungumntu onesiphiwo ukwazi ukubona izinto, uye ubone ngelinye ixesha okanye uputhe uhleli uphupha, uphuphe kukhona lo mntu onxiba iimpahla ezimhlophe ezingamashiti, but awubona umzimba wakhe, but uyambona unxibile le nto, into ezingamashiti eziphephezelayo zinde. Uyambona ngosithi ngumntu ongumama, but umzimba wakhe awukho physical, but uyawubona ukhona kula mashiti, ngumzimba wakwamoya. It's not like in the physical body njengam nawe, uyayibona le nto. Then ithi ke le nto wena mkhulu nawe gogo, ispirit indlela esisebenza ngayo asifani nesilwane. Isilwane sizihlalele emzimbeni waso, sihambe siyokwenza le nto osithuma yona ngexesha. Uyunderstand? Ubunemfene yakho oyibophayo uyifake etshayinini, ihlale endlini ethile engangeniwa mntu, okanye ihlale endaweni yakho ethile, then ngexesha elithile ukhulule imfene yakho ihambe iyokwenza into ozenzayo ngobusuku, yenze ezo zinto. Ispirit asiyiyo loo nto. Ispirit senzelwa ama-rituals, amasiko ayimfihlo. Kunento oyenzela sona ispirit ukuze sikwazi uba size kwi-physical form. Siza njani kwi-physical form njengam nawe? Ispirit xa usebenza ngazo izipirit ezininzi ezakwamoya zingena kuwe inside, you understand? Zilambele umzimba wakho, because ispirit ukuze sibe namandla kufuneka sibe ngaphakathi emzimbeni noba ngawantoni umzimba. Uyakwazi, yingako sikwazi ukuthema ispirit sisebenzise ehobeni ijuba sisebenzise ispirit asithi hayi ispirit xa uya kuso uphethe into enomzimba enegazi ephefumulayo uthi jongake you will take over up ngoza ungena up zakusebenzisa ulapha lomthume uyokwenza into ethile kubani okanye uhambe uyokwenzela ubani into ezinhle you understand asithi hayi ngoba siwulambela umzimba you understand that's how spirit singakhona siwulambele kakhulu umzimba asithi hayi espiritini asifani nesilwane isilwane sona usithema ngokutya it's either iba inhlwathi uyiphi ibhokhwe uyixhelela inkomo idla igazi idla whatever loo nto idla isilwane sakho andikwani baza abanye izilwane zabo zidlane loo nto engabe sakho isilwane sidla yona uya understand siyasebenza then xa sivele osebenza usiphakele sidle sihluthe njengamnawe kodwa ispiriti asidli sihluthe njengamnawe into esiyona siyilangazelelayo ukuqala ngumzimba kuba sibe inside a human body that's one thing esibanamandla kakhulu kuyo abanye babantu enebabonayo benemali ezininzi benepower bephethe some of them akusaphethanga bona inside uhleli spirit abahamba bawucela kuzo amandla besithi ndicela udumo ndicela xa ndicula ndidume ndicela njengoba ndikhokhela abantu ndibe ngumntu ohlonitshwayo nohleli njena ndiyareinstate kule ndawo ndikuyo uya understand akusenguye lowana sispirit esikuye ngaphakathi esimenzela ezi zinto azifunayo you understand siwe la mandla okwenza izinto siwafumana ngoba silapha kuye emzimbeni yingakho abantu abasebenza ngespirit kakhulu besifa ngeengozi abafi ngewili yabo xa sihamba ispirit siswe simxhithekisa engozini sibe sihamba sona sigoduka uyeva ke hayi ngoba kundweba kwakhe okanye ukuthini kwakhe xa usebenza ngespirit siwithin you singaphakathi kuwe emzimbeni uzawukwenza into efunwa sispirit ekugqibeleni siza kulawula unlike xa unesilwane isilwane asikulawuli nguwe osilawulayo njengenja kodwa ungasiqheli kakubi ngoba usilawula ucinga uba asinayo ingqondo yobulwane ngoba ngomso siza kujikela isilwane xa unaso kumele uhleli nje unqwabalala kuso masazi liqala linqwabalala xa unesilwane masingakuqheli isilwane sicinga uba singumngani wakho asingumngani wakho isilwane okanye ungacinga uba uyasazi isilwane singuwena ungumngani wesilwane ungakulenze ungakulingi ulenze lophutha siza kujikela isilwane kabuhlungu so ukuze ukwazi usimaintaina hlala ungqwabalala kuso sihlale sikoyika kodwa ungacinga uba sikoyika completely but siyakoyika iyavake nangoku umehluko phakathi kwesilwane nespiriti ewe kwaspiriti zikhona izipiriti ezingangeni kuwe ngaphakathi kodwa kufuneka uziphathele into engingazuyitsho uba yintoni eyimfihlo uyise kuzo you understand zawugqiba ukuyisebenzisa leya nto siyajika size kwi-physical form njengamnawe sithethe nawe sincokole nawe ispiriti nenze loo nto eniyenzayo ngaloo mzuzu naso sawugqiba sikunikeze loo mandla sikunikeza wona siphume kanje uphume kanje nibe nesivumelwano soba ke ngexesha elithile okanye ngelanga elithile enyangeni siyahlangana senze laa nto besiyenzile uyeva ke loo nto ndishoyo injalo zinjalo ke zipirithi zinjalo ke zilwane ongacacelwayo uzawufowunela umkhulumahlebo abuze ashiye ku-comment section imibuzo yakhe nezinto afuna ukuziqonda uza kumcacisela umkhulumahlebo angayaziyo uzawuxelela uba andiyazi mntasekhaya leyo into umkhulumahlebo akayo all round akazofuna ukwazi into angazaziyo yena uthetha ngento azaziyo azaziyo uzakuxelela uba hayi ezi zinto ndiyazazi you understand injalo uza kuphendula futhi ngumzimba ongenaxhala into enayaziyo kodwa ke angayaziyo xelo mntu asekhaya uzayifumana into yokuba akayazi uzakuxelela futhi akazukujikeleza uyabulela kumkhulumahlebo uyacela masilayikeni masishereni masisubscribeni sikhomenteni futhi ke cela sihlale sihloniphene ngendlela esihloniphe ngayo uyabulela umaqorha ahlangene ngayo kanti naye kanti naye uphakathi kwawo undukuzimshayile kanti yena sekeshaye kathathu sekeshaye kuqala Ngiyabulela kumkhuluma Hlebo. Ngicela mabethunana madoda, masithandeni imizi yethu. Sibathandeni abantwana bethu, sibathandeni abafazi bethu. Siyukhuseleni imindeni yethu. Bafazi, nani sithandeni, siyakufuna ukuthandwa singamadoda. Nibathanda abantwana bethu. Niyithande imindeni yethu. Ningasakhela amayelenqe xa nifuna ukufeba babethuna. Ngoba ninento embi. Athi umfazi xa efuna ufeba, aqale acreate istori banganini nabosister nasezifemelini nasebantwini, into yokuba ubani wandenza into ezinje, ubani wandiphatha kanje. Abezazi bezo zinto azikho, uthetha ububhanxa ngomntana womntu. Ewe, abanye ke nyhani ziba khona iinto ezinjalo. Athi ayi, dala ndiyinyamezele indoda yam, kodwa ngoku enough is enough, nam khawuthi ndenze kanje. You understand? Xa ufuna ufeba, feba mntasekhaya, uzazi uba emzini ukhutshwe ngubufebe qha. Ungasithelingeki into engekhoyo. You understand? Njalo ke mntasekhaya. Uyabulela umkhulu Mahlebo. Enkosi, enkosi.